is the Hittaj Kukon play. Yeah, Mungu ana plus is okay. Yeah, is the Hittaj Kukon play. Yeah, Mungu ana plus is okay. Yeah. Vipo vya lawama sio shida, vipo vya kupoteza sio muda. Wenuka na ukimbize ndoto.